ubu naho rero nkuko mubibona mwese muriko muraraba aho imbere zacu murabona imifuko ngaha iyo mifuko rero irimo ya variété ZMC70 y'ibigori birobanuye tugomba na duhereze cooperative 30 n'icyenda no kuvuga cooperative 38 zo muri commune Rutana nkuko imitumba igize commune 38 gushiramo ya cooperative rero umunyamahanga yavuga y'abakenyezi nayo nyine tugomba tushe duhereza kugira ngo nabo nyene baje ku kivi none rero byose yamaze gutanga ibiro 1,950 no kuvuga byatwaye byadutwaye miliyoni 3 n'amajana 5 na 10
Twebwe nk'abarwanyi bakurikiye mu mashyirahamwe ya koperative Sangwe icyo twiyemeje ni uko iyi mbuga tubonse irobanuwe tugiye kuyibungabunga tukayitera mu mirima rusange kugira ngo imaze kugwira natwe tuzorona ingene iyo mbuto tuyigabangana tuyishikane mu miryango yacu hanyuma icyo twiyemeje kandi ni uko tutazoba imyagarwanka tuzoyikurikirana neza hanyuma tugasaba abajeje uburimyi n'ubworozi ko botuba hafi ibyo tudashoboye bakadushyigikira hanyuma iyo mbuto ikazoheza ikagenda neza ikazogwira ikagwira igwiriye imiryango ikagwirira igihugu kuko nta nkeka dufise izogwira kuko yamaze guhezagirwa n'abakuru nk'uko byahora bigenda ku munsi w'umuganuro aho umwami yatanguza isekeza ryo kubiba amasaka abanje guhezagira imbuto hanyuma agaha abo bafatanyije kurongora igihugu abaganwa n'abatware nabo bagaheza bakayishyikiriza abenegihugu maze imbuto igaheza ikagwira tukaba natwe twiyemeje kuzogendera impanuro zose bazoduha ku bijyanye n'ingene tubungabunga iyo mbuto